Five Brides. Respect your wife. Furaha na maisha ya ndoa.
You have to make love to me until I'm satisfied.
I want to divorce you.
Usaliti na mawaji.
Where is the money?
Fuatilia visa hivi Jumatatu na Jumanne saa 2:30 usiku hapa TV1.